89 hiyo ni tempo
keba oh
oh nitapenda game jioni iko sawa sawa
Yeah.
Nice. Go.